Igbo ndị ọma, ndị na-ekiri m na ndị nọkwa n'anụ, o nwee okwu dị mkpa nchọ ka anyị kwuo taata. Mana tupu anyị agaa n'iru, eke nwaanyị eke n'elu, o nwere ezigbo ife dị mkpa nchọ ka ekwuo, maka na ụfọdụ ihe ndị ekwu okwu a bụ okwu dị mkpa tụmadị ndị na-enwe spiritual wife na spiritual husband. Ị ma na o nwere ọtụtụ ihe anyị adaghị aghọta efe nne na nna na-akụziri anyị. Ụfọdụ asị gị, spiritual husband is bad, spiritual wife is bad, this person is bad, this one is bad. Kedu ka esi sị na ọ dị bad ebe ọ na-ịmarọ? Ọ dị ka mmadụ pụtara sị gị na-asị onye Igbo na-eburu ezigbo mmadụ, maọkwa na onye Yoruba na-eburu ezigbo mmadụ. No. Anyị na-ekwa n'anya, ị na-eme ọfụma, ị nụọ nwaanyị ife sibere gị ike, maọkwa na ị na-eme ọfụma, ị nụọ dị ife sibere gị ike. Ife niile a na-apụta, ife ọ na-apụta bụ na gịnị? O nwere ebe isi wee bịa ụwa. Ị bụrụ mmadụ, ife bụ mmụọ, ife mmụọ bụ mmụọ, anyị nchene na ife anyị bụ mmụọ, wee bilizie n'arụ ma na-ezi okwu. Arụ anyị fụọ, anyị nọ na ya bụ ụlọ. Mana ụfọdụ Biafra sị na chọrọ ka m kewapụ Fafa na spiritual wife ma spiritual husband. Ọ dịrị ọ possible. Mmadụ kewapụ gị ma sị na ijere deliverance, ya ijechaa deliverance n'ụlọ ụka, ije deliverance, ijekwa deliverance, ife na-ebe ka na-ebekwa, ife na-eme ka na-emekwa, ị na-asị ọzọ na pastor ama na-efe ọ na Chukwu adịrọ, Chukwu dị, mana ị na-eji ya n'ụzọ na-eziri ezi, ya ịdị ka onye afọ na-asa, ị na-aṅụzi paracetamol. O nwere ife ọ ga-eme. Ịbụ mmụọ, ịbụ prince and princesses na-arụ. Ịdị ka governor na-achị obodo na-echetara ndị Befa, ịchịsị aka ebe ya na ị harapụ na gọọmenti haus nachiakwabe nna gị, ụta ka anyị dị. Ihe a ga-emewu anyị achụpụrụ fada mepụrụ ife ka ndụ gị na-enu ụwa anụwa dị ogologo, ka ịmụta nwa, ka ịdụkwa hapi, maka enwekwa ihe eme gị ebe anyị si wee nata ụwa, ka ị anachiakwa ya ebizizia n'ụwa anyị letara ụfa. Kedizia uru ịbazi na ịnachi ebe isi wee bịa? Afụfụ ka ị ga-eje efu ịfụrụ nọ. Ụmụ ife dị si aṅa si ghọtara ijirọkwa na-ese isoro ka njekere ka mmara ka ife dị taa si eme, kedu ka ndụ m si dị ụta, kedu ka o si dịsia mma mezie ọtọzi mma. Ụmụ ife niile a bụ ajụjụ ị ga-ajụ akọwasịara gị ọfụma. Ọtụtụ ndị bịakwute m asị m na fachọrọ ka nkewapụ fa na spiritual wife, nkewapụ fa na spiritual husband. Ife m na-asafa bụ onye ọbụla na-ekewapụ gị na ebe isi wee bịa ụwa na-egbu gị egbu, maka gịnị? Ị nweezi protection. Onye ọbụla mee gị ife ya emete gị. Onye gbupụ asụ ọgbụsa gị n'arụ, onye nyụwa nsị ọnyụsa gị ya n'arụ. Akwa ifu gị ya. Ịpụtazie n'akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl, ndị Kristian fasị gị na gịnị? Your guardian angel. God will send a guardian angel. Ife nwa guardian angel bụ guardian angel. Nke a bụ gịnị? Ebe isi wee pụta ụwa. Ihe anakata ịnakata ife nwa gọvanọ eme anya ụra, ọkwa enwere ndị ya eti gị, tie gị jaja, suo gị kpukpu, wee jede n'ọkwa gị n'ụlọ nga. Ụta ka ọ dị. Ebe isi wee pụta ụwa, tụmadị ndị bụ ndị eze, ndị bụ ụmụ eze, ndị bụ queen and king and princess, ndị mmadụ na-eri nri n'aka ya, pipo na-eriju afọ site n'aka gị, ndị mgbe ndị nwere ndị na-enwere ka ọra afa na-eri nri, ịpụtazie na ụwa anụwa anyị nọ kịta. Anyị ụzọ asụ oyibo ife frequencies fa na-erizi nri, obi ama ndị nụfa mma ne radio station nka wesizi na radio station nka wesi ni like rozi fe radio station na nebe ka ibanyezia na radio station ozo omi nziri na radio station nka ozo ahi itini ya we puta we gebe nka ozo omi nziri na fada aru oru omi nziri na fada ekuzi oku maka ni de gi ya omi nziri na that radio station na ara haruzi oru it is like that in a relationship god and last won't break your heart when you break your heart or the katam mo de banjo onya hunsu na ofo gi nanya na oya hun maka gi oda ofro zigi nanya isi kede fe na emen na to ime na mu ntusi ime opoa ekwe mu kwa ekwe katam mu kwa ama nkwe mu kwa edika ogaranya na atoto nni na ani oda na mmana ifuro no onwe si omo ifa na ebepu na anu tupe eriba anu ka ndugidi sara sara sirere werere na uwa anu we no nia onwe si omo ifi ye mepusi ndi na ejere gozi emegin agbaga okirikiri ana aruru go ani potaja sigi spiritual wife ewe na ekpe ewe na akasi ewe na abandi ewe na emefunwa ana emefun at the end of the day uwa akwa no ofu mbia if I'm gonna get no one, get down when I'm not getting this life, I borrow forever. Yeah, got you a way busy web at all. My name is you. Oh, for the man, I'll be go be a be a be a be a be a. Imitates you of me, Nanatas you. If Fuziani and Natas or Garania traditional work, the one name is the one you can never do. It's the one name. When I see you, only a man be meeting no way, Maya. A man may boy is where Koya Naro. It will be but a taken no nona, Kaitan no nona. Macanogany, Annie, and when see we go there so funny, only a wee when they walk a siaro. The kenne Mirina and Ukwango can mother signi possess, is it from a miri, Manena and Ukwan Miria, Ijuquia war, Ijuquia sinni. Sukarian. Chukenese. If I'm a nesis in a geeke, if a putona goes again, me pewa, ewa, macanagini, e may give you a city, me. But it is you. Get a knock, I see borrow my winnings is in one more. Or the quanuma, or the ronuma. If I need city geeke, it was Siam Bondios or Jeffanata, young Wemokanafa, ekafa. Spiritually, physically, cafe afozo. If we find a daughter from a mama, daughter from a mama, or the second one, the chuku porasi, or the second one, no gini, no bo hatred. But can I get imere if he was rime? Iana kata, no bodino, I bine no no madu, a man kogono, or do lo possible, ea kogono, iana kata, jewen bofesi, need your passport, or do lo fetcha fetcha, iana kata, weje nafia. Weje goro ni, weje goro akwa, weje goro ife di chiche na akorogo. Odoro fene, ade mi eme. Ade mi eme. Kadisi yaki yesi nono wana agari ziko feke. Ina agari, iko kukuogi jueba, oku achikwa gijueba, okurugi jena mili, okurugi. Ina agari, ina agari. Tupi yamani fene mene, ilgo 40 years, ilgo 50 years. Ina se, what happened? Iwane wegi. Oh yeah, but if you put on one since you carry a cup on your own, and you will make it. If you see any, if you could see me, Maria. Kerizia, Kiziani, as this is Fundi Jennifer. Kiziania, you for Zia, indeed beggy, ABC, where not to why you see where I forget. A potassia no one in a Zazio wiggy, in a gay rizzi, a monozi right and left to get a cap and a cany macro. Eh, nena namu kurugeno wa, ama msinon akagi kurumili wengwa. Yuku niibe, ama ndiju afo. Ndiye akaraka gike, sisi mongi wange nyefani, nyena zifani, out of selfish interest. Ofado patasim, nafaje le deliverance, no nonka wa, jemwa ebe wa, jekwa ebe wa, jekwa ebe wa, 5 years, 10 years, hari iri, hari sato, hari, fakaneje. Ifuro no, no wane fe, kwe serimde, ime na emero. Biko no umu nem, do, umu ibu. And let one of Nigeria, native African, money, can it be carisia? Nekena nanya. Ndio bodozo ne mifim. Ifo nyo buffim. Family robefa, to madin do femman in the Yoruba. Farukwana Lucifa say kene ya kene manankanya pata ina kefina barok. What do you know? I see ni jere family deliverance. O fu o fekese ni abo paso bia ochikoro ochikoro ifendi boji we kwadon we desun ifiji we poto wa yemegin megin wugi ma woke kuru gi wa wan ekuru onye sisi ni abo pastor reven opota oburuzia pa wan oben nage nya ekuru yogo foro na kucha 250,000 300,000 ekuzia for the 1 million ekuzia pastor ogo ekucha yogo bure kwa ifiji buru woke were kwa ife neche bezinu no gi we buru bunye pastor nekeni anu nekeni anya omunu nzuzu karri anu ijurese emanje kwa no jurese asigi no traditional native doctors or occultic native doctors whatever they are calling your name nke afa na moro traditional nke ndi ocha ya mana eziokwu oro traditional nke ndi ocha kafa nene ina ga eri isi eba ijeba isu no guje na nida isi na ndi je nene kedi zia oye sede mu when are you go do do because the time no na ehili tekene no no na you can say eh akwansi na knowledge is power gari kene ne kene anya ne kene no mi kene ni no ma ni ne kene do kiri kan do si we di uta asi ke spiritual husband bind you can kevi divi na akase e ya akase mu ngi ifun ngonyo na egbu mu iji kwa ni ma akwukwo nsu na anu wa Jesus unu ogbu re ekwensu na na kai nene ni kai kini kani like that na kai wore no na bible abi ezi oku mu na gi ma na oburu ezi oku mu na gi ma na akoko akiru e pote na bind na ina bind again mu kede fi na bind e be Jesus bu nnu na egbu kuru ekwensu chineke woke kuru ekwensu woku self rapuzi mu na gi we na atafu kede nke gbasara mu anom no gigi den onwe nke meta chike na wodi mu ajuju ndi anu e na onwe ga ani obi adoro difa mu obi adara ani nani mma nani bu ezo nwa ni mmiri obi adikuria mma kediki esi kuru mmiri na anu ina akpoku mmiri na anu yi ezi no wo mari ni fonwa mana ya atazo ya atanu ogu na ede akucha kwa mmiri kwa ina isikwa na ebu gini no wo kotik neke na anya ina compound ka msuke no yuba no ina compound your problem ifem na agu nunu bu nze na ozo ndi eze ndi echizi we are spirits anya boro mmadu ifa ifuru gin uno ifa ifuru keta abu uno bikon ka yi tete nuna me abinia maka na wanyi tete nuna binu yi tete nuna ikunie boto omu abu eze wanyi ni igu oku jekene ki chati amu jikena ajuju kedi ife meme ki ife na adi ofuma. Akana ndi kwa sinangonye biko na wachi. Baring.